le ntshwareleng tota ka gore ke tseditswe ke mosadi lona e tirile sefofole a re o tlile go aga kereke kwano
jaanong nna kare a re busolosang bosula ka jo bong gang fela-fela ka re o dirile a bolawe
o itse gore keng mosadi a swe a didimaga
re kopa go bua le wena tshe
kgosigadi e ntshwa ya lona e leng kgosigadi